Shauria pombe ilili mama ayo hapo zamani mama sikuwa hivi ilili mama sasa hapo zamani mama Shauria pombe ilili mama vale kabul sizobu Jehuge ya belungu lelele mama nindi wona disola jehuge na ya mabulu lelele mama nindi wona disola jehuge na ya belungu lelele mama
so much.